Uchango Lazaro Nyasache Lija Inemi Winjori Udaka Yuda Sibur Kayuda Inemi Winjori
Inemi Winjori
Oh Yesuna
Inemi Winjori
Oh Jehovah Yo
Inemi Winjori
Baba Daniel, eburi sibwoche Uchero Lazaro, meji yoneno Inemi winjori, jaka yudayo Sibur kayuda, atingi malo
Inemi winjori,
Baba,
Yesu
Baba,
Inemi winjori,
Jehova Atingi malo
Inemi winjori, Yesu Sibur kayuda
Waroni mondo, timwe na Jehova Jaka Yuda
Garoni mondo timrena
Ngimana duto ine mingeyo simba kayuda
Garoni mondo
timrena Sana garoni mondo timrena jaka Yuda
Garoni mondo timrena
Oh parona duto yutinge lweti simba kayuda
Garoni mondo
timrena Oh yekana duto yutinge lweti simba kayuda
Garoni mondo timrena
Oh, Garoni mondo timrena Jehovah.